looks great.
I'm gonna shout on as soon as we hear the music. Ready, set, go.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze.
She.